kubana nawe ni byingira kamaro usabana nawe ni byiza cyane sinzi uko njyewe nabasha kubivuga kurinda akagufata neza
Cyane